alarmed.
Yeah. Bekumese phansi ukuqinqa dolo.
Ufuna mukhwa nina, mfuna mukhwa nina.
Ngithebe kumese phansi ukuqinqa dolo njandini.
Any here between us move. I'll crack your kneecap ngo bullet.
Hazone sibindi. Awuna nembeza. Ukwazi ukuntshontsha imali esontweni?
Kusho manje ukuthi ngiyajontsha kanimi.
Thula man.
Yini le?
Xa utsakiwe wena imali yami.
Yeah man, thula wena man. Khuluma khuluma. He?
Oh, salukati nzini. Ngolo yende yonke lento le.
Nyawo. Ngikaxolo zankosi nithathe lento. Akusheshe.
Unyekele wena manje. Unyekele wena.
Unelungelo
wena manje.
Unelungelo lokuthula ungasho lutho ngoba into ozoyikhuluma izoba against wena lapha enkantolo. Unelungelo ukutholela ummeli othandwa wena. Uma ungenaye ke thina sokutholela wethu thina owamahala.